Kwi-video epheleleyo ke bendike ndandibonisa le sequence, ndaye ndathi ke ngoku le sequence sizawukwazi uyibhala ngokwe-function lena uyibonayo phayana. Apho siye sathi ke ngoku i-limit ndizayibhala kanje, negative 1 to the power 1 to the power n plus 1 uhlulahlule ngo-n, yileya i-function uyibonayo phayana. I-limit yale into xa u-n esiya ku-infinity uthatha u-n mfake phayana kula formula is equal to 0. Loo nto ke ngoku ibona ngathi nyani xa andithi izawungu to the negative 1 to the power negative 1 ngaphezulu apha emazantsi, u-n uzayiba mkhulu kakhulu, laa term ke ngoku izayiba ncinci kakhulu kakhulu. Andiyibonakalisanga uba yinyani ke leyo, ndiye ndandixelela uba into yoba sawufumana u-0. Kwenzele le nto ibe nyani ndizayibonakalisa ngoku kutheni inyani, kwenzele uba yinyani ke ngoku ii-conditions, ndizandixela ii-conditions ekufaneleke izidibane izanelise. Kulapho ngoku u-epsilon fanelekile abe mkhulu ko-0, apho u-m naye kunyanzelekile abe mkhulu kuno-0, such that into yokuba u-n i-index yakho ke le kunyanzelekile ibe nkulu. Xa u-n wakho emkhulu kuno-m izakwenza loo nto ngoku i-nth term yethu kwi-sequence yethu a sub n thabatha ilimit yethu ngu-0, mosandithi ilimit yethu engu-0 izawuba ncinci, fanelekile ibe ncinci kuno-epsilon. Ilimit yethu besithe ngu-0, andithi ilimit yethu the ngu-0, manditshintshe umbala, ilimit yethu yonke ke leya, ilimit yethu yonke ke ngeliya. Yabo sithe ngoku le sequence yethu ileqa u-0 ke ngoku xa u-n siya ku-infinity. U-epsilon yethu yintoni ke ngoku? Linani esilikhethayo elisondeleleyo phayana kwilimit yethu. Sawukhetha mhlawumbi ibonelele ngathi ngu-0.5 ke phayana, sikhethe u-0.5 no-negative 0.5. Ngoku u-epsilon bethu bazawufana, u-epsilon wethu uzawufana negative 0.5. 0 thabatha epsilon no-0 plus epsilon ke. Okay, ilimit yethu ndiyibonileyo ngu-0 ke ngoku, andithi bese sathi ngu-0 ilimit. Le nto ngo ithi xa sina epsilon omkhulu apho m emkhulu, such that if u-n omkhulu kuno-m, umgaphakathi kwe-sequence yethu kunye nelimit yethu ezaa nto zombini izafaneleka ibe ngaphantsi ko-epsilon ke ngoku, nyanzelekile. And i-sequence yethu ngoku la dot ke ngoku i-pink ne-limit yethu uyayibona, laa mgaphakathi kwezazimbini fanele ibe ngaphantsi ko-epsilon, fanelekile zibe kulaa range ke ngoku. Njengokubona ibe ngaphakathi kulaa range, uba mhlawumbi ndikhetha u-n apha, into enkulu ngaphezu kwaloo m iyawunyanzeleka ngoku ibe ngaphakathi kulaa range. Siyibonakalisa kanjani ke ngole nto? Maske siyicinge ke le nto uba yintoni edinga ukwenzeka kwenzele le condition yaneliseke. Into edinga ukwenzeka ke u-a sub n thabatha 0, a sub n thabatha 0 unyanzelekile uba mncinci kuno-epsilon. Umka phakathi ku-a sub n ne-limit yam kunyanzelekile abe ngancinci kunophakathi ko-0. Singakwazi uyibhala sithi ngu-a sub n kunyanzelekile abe mncinci kuno-epsilon. Andithi u-a sub n yilaa nto ngokupha ngaphezulu la function ibhalwe ngehlobo lika-n, apho negative 1 to the power n plus 1 over n, i-absolute value ke ngoku kunyanzelekile abe mncinci kuno-epsilon. Lelinye ihlobo ngoku lubhala ngoku u-negative 1 to the power n plus 1 uzawumane etshintshe ibe ngu-negative 1 no-positive 1. Ayindithi le absolute ke ngoku ngaphandle ngoku nxa into esithatha i-absolute value izawuhlala ngoku i-positive ke ngoku, yenza loo nto nge-absolute value izawuba ngu-1 over n ke ngoku, inyanzeleke ibe ncinci kuno-epsilon. Ukuba ethe ngoku u-n uzawuhlala e-positive ke ngoku, andithi siqala ku-1 siyotsho ku-infinity ke ngoku, sojo kunaphakade lene into izawuhlala i-positive ke ngoku, la term izawuhlala i-positive. 1 over n uzawuba mncinci kuno-epsilon ke. Ugqiba kwethu into sayenza sawuthatha i-reciprocal, apho ingoku siguqula sithi 1 over 1 over n no-1 over epsilon ke ngoku. Xa sisenza loo nto ngoku la inequality sign yethu ke ngoku iyatshintsha ke ngoku, njengoba ibis t 1 over n fanele bemncinci kune epsilon izawujika ithi 1 over n fanele bemkhule ngoku kuna epsilon ke imiqathango ye inequalities ke leyo mit 1 over epsilon ke ugqiba kwethu ke ngoku sithi ke ngoku sibonakalisile ke ngoku masithi ngoku xa le sequence siyenzayo ngoku singakhetha noma ngowuphi epsilon epsilon noma ngowuphi fanele bemkhulu kuno 0 sizawubhala sawuthi m abe ngu-1 over epsilon ngenxa yento yokuba uba u-n umkhulu kuno-m xa u-n mkhulu kuno-1 over m no-m u-m ngu-1 over eta andithi mhlawumbi ndikhethe 1 over epsilon andithi ngenxa yo-n fanele ube mkhulu kuno-m m ngu-1 over epsilon siyayazi ke ngoloo nto izawuba yinyani ke ngokuba a sub n thabatha 0 laa mga phakathi kwe-a sub n nelimithi yethu uzawuba mncinci kuno-epsilon ke ngoku izawubasenze umzekelo mhlawumbi apha ndithi u-epsilon wethu sikhethe yaba ngu-0.5 okanye 1/2 uba 1/1/2 uzawukwenza u-2 m 1 u-m 1 uzawuba ngu-2 u-m uzawu ngu-1/1/2 ngenxa yento uba u-m simbhala ngoku i-function ka-epsilon ayindithi u-m 1 uzawuba lapha ke ngoku ku-2 1/1/2 uzawuba lapha ngu-2 u-n wam i-index yam ke ngoku andithi ziye ziqalise phayana xa sino-n is equal to 3, 4, no-5 andithi u-n wam mkhulu kuno-m xa sino-n is equal to 3, n is equal to 4, no-n is equal to 5 ungaphakathi kulaa range siqhubekeke nanzo ke siyibonakalisile ke ngoku into yokuba laa limit iyasebenza ke ngoku xa sino-n omkhulu kuno-m u-m uzawuba ngu-1/epsilon si ilimit yethu ngoku izawusebenza ke ngoku xa sineza conditions ezinalisekileyo ithetha ukuthi yinyani ke ngoku le sequence ke ngoku it converges to 0.